Olha, Thank you. Focus, man.
Nikiweka nini itakuwa too bright.
anasema focus, manual focus ina aje. Pinya tu hii. Itakuambia. Hii mbata. Ipinyiki. Funga hii kwanza. Nene? Funga nini?
Hadi bakalım.